tā, kia moe Pākehā ahau. Kua pāhuatia e ia te whenua nei.
Kōai koe tamo. Kōai.
That's embarrassing.
My family. Katanga nam ngundam dana no mahenjilam lichik.
Rongoa?
You want some medicine?
In exchange for that thing around your neck.
You just have to get involved, eh?
O koutou taku mana. Whiti whakamaua kia tīnā.
Tīnā.
Haumie, huie, tāhie.